Smanga isenze glare namhlanje sana he ngekhoke sana go uthi wanqondo hayi timang he ndibambe ke sana hello ngubani athe abantu onto na ikhandisha kodwa bangibani tell up ithi hi I'm speaking to ndondo ndibe ngiqonda okay no that's my brother me nemxela athi okay ndone pasela yakhe isendlela ngqondo how dare how come kodwa zenganisendele link and besixele bayelahlekile mina ngapha ndigowusa ngo stash loan send notification ba understashing andazi bandenze njani kuze ngastash but ndiyagowa but ya ingene link after ndibuze kubucela estimate ixesha onofika ngalo athi no andizokwazi ukuxelela sisi I cannot tell you that because I might run late or whatsoever. And I know I understand. Ona ke bhuti abantu thatha kahle ke ngabe rude kanye mase mina mkhaya ngibe kwada kuye ke shem. Ake ubhuti abantu atha phone ke xesha enqamba. Yo, hey ake mfana ufone noba 2 hours later. And 30 minutes ayothoqa ni ilandelela like 30 minutes. Ndiyame ke ndilodla kahla ke taxi sangxokola ke sana. Ndinempahle ezine fluff ke sana yonke I yo. Hayi ndaqonda ayi sana beyingeyo mini yamnyani bike hayi ke ndimfumane udriver ndimfowunele uphi athani lapha mntase ndike ke sana gqatha kwamcdonalds khona asambawele but azomthenga tu ndike ibudget jike fast ke ngokunibe ndiendlini izosendela lo into yakhe hayi ke sikhulukhwele ke umbhaqa uyatsho ke sana iteksi ngadriver siyancukola ke sana kumnandi fike nyana endlini oh ndihlike xa nhlekayo iwibag yam bekuthi abanye bhuti ibag yakho siziyonathe enkosini ngaqona ayinayikwanto but ndiyabulela shem ndingene ke sana xa nhleke endlini njenge izinto nqoma ngase liqhaqhe lewe diqhaqhayo yam ndimsenele ke bayifikile abebuzi ba awuzoba late ndiqonda hey akwazi singathi UK yakhe into ifikile ngoku nqoma okay at this point ke ngoku ndingase ndivulele box phezulu ngifuna ukhoba iyona because le taxi sasiyikhangela yayingekho shop kodwa eyakudala so I see a shop kuphi impahla zami ke ngokuba ngiqoma okay decide uhamba man phethe isilamba ilanga lanqanqaza I'm like no oko mna ndadribulishwa ila weather nanginxibe ishethi kuyo asoze ngizosinxiba isilamba mna noba kutheni ndihambi la shethi ke beniyibuza kazi nanditheke kwa the fix nalalokho ngiku the fix nayo yabo sharp ke ndihambe ndikhawuleze ke sana ngizokhawuleze phaa ngathi nginodola xa fika apha yonqondayo sana ndingulo ungufluffy yonke into nje but ke it's fine ndifika shop ngicela exchange lasisancede ke sana ndingene fitting room andika exchange andika angalinganisi nix ke apha libele ku jive hayi ke nqamba yo ndingaske ndikwazi u jive indlela endibawela ngayo but ke account linganise ke sana lawo ezi windows ze exchange ba okay isize ndithathele ezi right ngoku jonge six pack yam also kuthi hayi yeza homework outs siyasipana anzoyeka that's motivator ke ngoku yekelelo ubuso ke apha because bengekalinganisi hayi ke ndijonge ke sanomzimba hayi uza kahle because I've been working out nok yeza le win hayi ke xa ngqaba ngiqonda hayi khakuzithande ke uhambe kunini lapha hayi ndiphume hayi kapheni hour but ke kudala kaloko ndiyame ngiqonda okay manje ubhatala ezinyizinto bengekho planned ke ngazo ke sana ndazithenga but I'm like I'll ndizifumane sana uba ndisithathe ngoku because no yabe ziyi 2 or 3 kwezinye items ndizithathe ke ndibhatale kube 2-5 ishop yavalwa he but ke ivalwani ngaphakathi hayi lasisancede friendly kanjani bebuza ivouchers am ndiqonda kaloku azingeni ke emails amayizozama eza vouchers ala mfana ndihlala naye hayi ke ndicela nisendele ke sana the guy andisendele nyani ke vouchers asikene ke lasisayi ke fanele uzame sana ngqombo save kanjani phume xa ndiphumayo ndibe ndizimincwa ke sana ndiqonda ndiledla kadla ispray sinibethe enhloko bendisifakile icing motion yey benike na liya ikhadi la decliner belike la decliner ikhadi namhlanje ningakhali expect never expired it I never experienced it sana but ke account yafika endlini ndajonga into zami hayi ke brothers benilindile ugaceba makavula itheke because kunini sayizolela ingekho eshop kuthiwa old school whatever ndazi wethu ifumaneka online ngoku ayisegabi ingekho nyanga kuke simile wabe brothers engaxolanga tu nathi bayithandi yeke nono sweetheart hayi ke yafika and bese inqamile ke sana sixele ba yazi into masixole bayilahlekile ibintando kaThixo yonke into yenzeka ngesizathu yo bese sincamile hayike kube late inqondo yami alijime ke ngoku because weekend yonke andi gym but give ke yonke andi skip yona but weekend bendi lazy yenze ishake yami songa sami neqanda lami elichileyo sana inqondo hayi wethu don't care ndityeni lale